Shani pore ni kirasi koi na so gaya pore pore.
Mwamini Mungu go 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 utafanikiwa.
Msukuma mkokoteni kuna siku utaendesha gari lako.